Yeah, mfethu siyabonga ukuthi abalaleli baya-connecta ne-message. Ngicela nje ukuyivala kanjena mfethu. Kuthiwa ukhona enye insizwa abayihlonipha kakhulu ngama-strategies empi, uSun Tzu. Uthi, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Uma usazi isitha, uzazi nawe uqobo. Izimpi eziwu-100 osuke uzozilwa, kufanele ungasabi. As long as usazi isitha, kanti nawe futhi uzazi. Now the question is, do you know yourself? And if you can't be yourself umungazazi, you know, so you need to realize that kubalule kanjani ukuzazi wena. Khona iziphi uDavide wazazi ukuthi mina ngithanqaza ngesihlilingi. So iy'nkembe ey'nkulu nakho konke lokhu akukhona kwami. This is what I'm good at. Iyabengezela mfethu from the king. From the king. This is what I'm
practice card.
This is what I'm good at. Powerful. Qonda khona. It's a gift to the world. It's lengoma. Each one is God's gift to the world. Each one is God's gift to the world. Ingoma le feature show Vanessa Williams. Ngicela ukuyiphinda. Each one is God's gift to the world. Futhi ngisho ngathi udeleleke kanjani, you must know umpilo okhulume ngeconfiguration. UNkulunkulu khona indlela akudesigne ngayo irrelevant to this right time esikuyo njengamanje. Uma ufuna ukufana noVuma, futhi ufuna ukufana no president, you are missing out because there's this greatness ekuwena mfethu. Mfethu, yazi mfethu khona makufike umuntu othile kuthiwa kuse kufike lo muntu mfethu azenzeke lezi zinto. Ngicela ukuyiyeka lento because just be yourself mfethu. Ngathi udelelekile, be yourself. Sine men's brand dialogue mhla ka 8 June. Elento lena empangeni mfethu eSomopo Hills soba ne hiking ngo 7 ekseni and then after that sibe nenyama sixoxe mfethu. It's going to be great. I've got
umama uyakwazi ukubukhela ubaba
omalume lo bonke mfethu. Yes mfethu, ungabukhela noma ubani nje mfethu wesilisa sobe sihlanganise izinsizwe. So qala nge hiking, we get to know one another and then sishaya inyama and then we're going to have a great time. Nginencwadi ezu 14 and choose oyithandayo mfethu, but asihlangane empangeni ngomhla ka 8 June eSomopo Hills. God is love. Uthulani yeye gumede kuze zonke iy'nkundla zokuxhumana nje. Uma ucheck-e nje uthulani yeye gumede uzoyibona leyo poster yaseSomopo Hills bese siyahlangana sizinsizwa. Kuzoba mnandi, abafowethu ba-excited, sidila nabo ngalena. I can't wait to see you there. God is love.
Wow.